Apha ke sawuthetha nge-ratios. I-ratios ke yindlela yokucacisa i-qualities. Makandikunike ke umzekelo apha ngezantsi. Mandithi ndifuye amahashe amayi-10 nezinja eziyi-5. Ndibhale phaa ecaleni. Kubekho ke umntu ozondibuza ukuba ithini i-ratio yamahashe kwizinja ezi ndinazo. Ngoko ke ndifuna ukwazi mangaphi amahashe endinawo kwinamba ethile yezinja ezi ndinazo. Ngoko ke ndingathi ndinamahashe amayi-10. Masibhale pha phantsi ke 10 to 5. Leyo ke yi-ratio yamahashe ezinjeni endinazo. Singayibhala ke nanjenge-fraction okanye ngolu hlobo uthetha ngalo 10 to 5. Zonke ke ezi ndlela zintathu ndibhale ngazo apha ziyafana, zithetha into enye. Ngoko ke u-10 linani lamahashe angandinawo, u-5 yena ube linani lezinja ezindinazo. Apha ke ndithe ndinamahashe amayi-10 kwizinja ezi-5. Ngoko ke noba nawe uyazibuza loo nto leyo ithetha kuthini? Loo nto leyo ithetha ukuba ndinamahashe akho i-5, ndinamahashe amabini kwinja nganye endinayo. Loo nto leyo ithethe ukuba kwinja nganye endinayo mabini amahashe endinawo. Okanye ungayibeka ngenye indlela uthi kumahashe amabini endinawo inye inja ezoba khona. Noba nawe uyazibuza ukuba ndifikelela njani ku-2 to 1, kuba ecaleni bendino-10 to 5. U-2 to 1 simfumene ngodivayida u-10 no-5 ngenani elikhulu elikwaziyo ungena kuwo omabini lamanani u-10 no-5. Ngoko ke ngu-5 okwaziyo ukungena ku-10 aphinde akwazi ukungena ku-5. Nalapha ezantsi ke singakwazi uyibhala ngokwe-fraction okanye olu hlobo sithetha ngalo. Into emnandi ke nge-ratios, afunekanga ide ibe yinamba le yamahashe nezinja endizifuyileyo. Into ebalulekileyo ukuba funeke ndiyazi ukuba ndinamahashe amangaphi kwinja nganye endinayo. Loo nto leyo siyifunayo apha ke. Okanye nganjanganye ndinamahashe amangaphi. Singaphinda ke laa nto lena siyijonge nangolunye uhlobo. Masithi kukho umntu ondibuzileyo ithini i-ratio yezinja emahashini. Phana ecaleni besine-ratio yamahashe ezinjeni, ngoku sifuna i-ratio yezinja emahashini. Ngoko ke i-ratio ke siyitshintshile, ngoku sifuna ezinja emahashini. Ngoko ke ndinezinja eziyi-5 namahashe amayi-10. Ngoko ke xa ndidivayida u-5 ngo-5 ndifumana 1, ku-10 ndifumane u-5. Ngoko ke ndifumane u-1 to 5. Singayibhala nanjenge-fraction, ndibhale phaa ezantsi 1 to 5 njenge-fraction okanye olu hlobo uthetha ngalo 1 to 5. Ngoko ke loo nto ayithethi ukubana lena iphezulu i-ratio irongo. kanye lezantsi irongo ziyafana. Eyona nto ke ifunekayo apha ke kuba uyibeke kwi-simplest form okanye kwi-reduced form. Make senze ke eminye imizekelo. Mandithi ke ndinama-apile amayi-20. Ndiphinde ndibe nama-orange amayi-40. Ndiphinde ke ndibe ne strawberries eziyi-60. Ndizibhale pha phantsi ngomnye umbala ohlukeneyo. Apha ke ndifuna i-ratio yama-apilo kwi-oranges nakwi-strawberries. Ithini i-ratio yama-apile kuma-orange nakwi-strawberries? Nantsi siyasiyibhala ke pha phantsi ke i-ratio yama-apile 2 oranges, 2 strawberries. Nantso ke ke make sibhale i-ratio yethu, siqale phaa ngee-strawberries. Ngee-strawberries yi-60 ndinazo, ndinamaorenji amayi-40, ndibhale phana 41, ndiphinde ndibe nema-apile amayi-20. Ngoko ke apha funeka sifune inani ke ngoku elikhulu elizokwazi ukungena kuwo omathathu lamanani, i-common factor. Ngoko ke i-ratio yam ke ithi ngapha kwalo mzuzu 20 to 40 to 60. Le ratio ngoku ndifuna siyise kwi-reduced form. Masenze njalo ke ngoku. Inani ke elikhulu apha lodivayida lamanani amathathu ngu-20. Masidivayide ke ngoku. U-20 umdivayide ngu-20 ufumana 1. Ngoko ke ngapile ngalinye ndinalo ndinama-orenji amabini, ndiphinde ndibe nee-strawberries ezintathu. U-20 umdivayide ngu-20 ngu-1, u-40 umdivayide ngu-40 ngu-2, u-60 umdivayide ngu-20 ngu-3. I-ratio yam ke ithi ke ngapile ngalinye ndinalo ndinama-orenji amabini, ndinee-strawberries ezintathu, ndidivayide ngo-20 ke lamanani aphezulu mathathu. Masithi ke ukhona ke omnye umntu ofuna i-ratio ye-strawberries kuma-orenji, lephama-orenji nakuma-apile. Loo nto leyo izothetha ukuba ke ka-strawberries zintathu endinazo, sibhale phana ke i-strawberries zethu ezintathu, ndinama-orenji amabini, ndibe ne-apile elinye. Ngoko ke ithi apha i-ratio yam ngu-3 to 2 to 1. Ndiyathemba ke ngoku le mizekelo ke siyenzileyo apha ke iyakunika ke okokubana ibalwa njani i-ratio, kuba apha sikunike inamba ye-qualities ukwazi ukubala i-ratio le sifuna ukuyazi. Masijonge olunye uhlobo esinothi siyibale ngayo. Komnye umzekelo ke mandithi ke ndifuna i-ratio yamakhwenkwe emantombazaneni ke eklasini enye. Masithi ke i-ratio yamakhwenkwe emantombazaneni ngu-2 to 3. Singayifaka phaa ebrakethini ke, singayibhala ngalo hlobo, into enye ke leyo ke. Ngoko ke xa ndinamakhwenkwe amabini ndinamantombi amathathu, okanye xa ndinamantombi amathathu ndinamakhwenkwe amabini. Ngoko ke masithi ke eklasini ke enye by 40 abafundi,
Kubekho ke umntu ke ozondibuza athi kum, mangaphi amantombazana akhoyo apha kule klasi? Zibhale ke phaa, icace ke, mangaphi amantombi akule klasi. Suke sizame usombulula ke le ngxaki. Ngoko ke siyayazi i-total number yabafundi kule klasi, siphinde siyazi ne-ratio yamantombazana emakhwenkweni. Nantsi ke i-ratio ke yamakhwenkwe emantombazaneni, ke siyibhale phaa phantsi ke izococa kakuhle. Ithi ke 2 to 3, i-ratio yamakhwenkwe emantombazaneni ngu-2 to 3. Ngoko ke xa sinamakhwenkwe amabini sinamantombi amathathu, xa sinamantombi amathathu sinamakhwenkwe amabini. Le nto lena ke ithetha, le nto ke ikwathi ke xa sinabafundi abayi-5 eklasini kwaye ngabafundi abayi-5 esinabo, kukho amakhwenkwe amabini namantombi amathathu. Aze masibhale pha phantsi ke, amakhwenkwe amabini namantombi amathathu. Ngoko ke esi statement sisenzileyo apha siyasinceda. Masizibuze umbuzo, zingaphi ii-groups zabafundi abayi-5 esinazo pha ku-40? Kuba kaloku sinabafundi abayi-40 eklasini enye. Ngoko ke xa sinabafundi abayi-5 sinamakhwenkwe amabini namantombi amayi-3. Njengoba senditshilo ke, ndinabafundi abayi-40 eklasini, ndiphinde ndibe nabafundi abayi-5 egrupini enye. Le gruphu ke yabafundi abayi-5 ndiyifumene ngodibanisa ke i-ratio yamakhwenkwe namantombazana, u-2 plus 3, ndafumana u-5. Ngoko ke ndafumana igruphu enye yabafundi abayi-5. Loo nto leyo ithethe ukuba ndineegruphu ezi-8 eklasini ke ezinabafundi abayi-5 ngagruphu nganye. Loo nto leyo ndiyifumene ngodivayida u-40 ngo-5. Ngoko ke ngagruphu nganye esinayo izaba namantombi amathathu. Masibhale pha phantsi, igruphu nganye izaba namantombi amathathu. Nantso ke ke ngoko ke mangaphi amantombi enawo? Ndinee-groups ezi-8, ndinee-groups ezi-8. Ngoko ke ndizawuphindaphinda u-8 ngo-3, ii-groups ngamantombi amathathu, ndifumane amantombi amayi-24. Ngokufanayo ke nasemakhwenkweni senza njalo, sophindaphinda ke ii-groups ezisenazo zi-8 ngenamba lena yamakhwenkwe, kuba sinamakhwenkwe amabini. Ngoko ke u-8 xa simphinda ngo-2 sofumana u-16. Ngoko ke phana kwiklasi yabafundi abayi-40 sinamantombi amayi-24, sibe namakhwenkwe amayi-16. Nalo lonye uhlobo ke olukhawulezayo esinoyenza ngayo, u-2 mdibanise no-3 sayazi ngo-5, sibe nabafundi abayi-40, u-40 divider ngo-5, siyazi sineegruphu ezi-8, u-8 umphindaphinde ngamantombi amathathu, sifumane u-24. Lolunye uhlobo lulula ke olo lokuyenza ke. Make senze ke omnye umzekelo ongathi unzimanyana. Ndiyathemba sebukhela lana ne-ratio uba ibalwa njani ke. Masiye ke, mandithi ke ndinegusha, ndizofuna ke i-ratio yegusha ezi ke uphumzile sinomenza ngawo ezityipini, i-ratio yegusha ezityipini esinye isilwanyana ezaba yihagu, i-ratio yegusha to i-chicken to i-pigs. Nantso ke ke ngoku makhe siye ke kulo mzekelo wethu engathi unobunzimanyana kancinci. Masithi ke sineegusha ezimbini, iityipi zethu ziyi-5, iihagu zethu zibe yi-10. So i-ratio yethu yengoku ithi 2 to 5 to 10. Ngeegusha ezimbini endinazo ziyi-5, iityipi endinazo zibe yi-10, iihagu endinazo. Masithi ke izilwanyana ke endinazo ke xa zizonke ziyi-51, nazo ke ndizibhalele ke phantsi ke izilwanyana zam eziyi-51. Ngoku ndifuna ukuyazi uba zingaphi iityipu endinazo, zingaphi iityipu endinazo kwezi zilwanyana. Sizodibanisa ke i-ratio yethu ke u-2 simdibanise no-5 simdibanise no-10, kuba xa ndineegusha ezimbini ndineetyipu eziyi-5 ndibe neehagu eziyi-10, ngoko ke ndifumene u-17. Ngoko ke kwizilwanyana ezi-17 endinazo ndineegusha ezimbini ndibe neetyipu eziyi-5 ndibe neehagu eziyi-10. Ukhumbule ke asiridyusanga ke le ratio because alikho inani elikhulu elikwaziyo ungena ku-2 naku-5 naku-10. Ngoko ke ku-17 ndineegusha ezimbini ndibe neetyipu eziyi-5 ndibe neehagu eziyi-10. Ngoko ke funeka uzibuze ukuba zingaphi iigruphu ezinezilwanyana eziyi-17. Izilwanyana endinazo ke ziyi-51 ubuninzi bazo. Ndiphinde ndibe na-17 kagruphu nganye, ngoko ke zintathu iigruphu endiphuma nazo, zintathu iigruphu endiphuma nazo, nganye igruphu ke izilwanyana eziyi-17. Ngoko ke ndifuna ukwazi ke zingaphi ke iityipu endinazo. Ngoko ke ngagruphu nganye yezilwanyana eziyi-17 iityipu ezikhoyo apho ziyi-5. Ngoko ke ndizophindaphinda u-3 ngo-5 ndifumane ke iityipu eziyi-15. U-3 kaloku ziigruphu ezo esizifumeneyo ke phaa kwinani lethu lezilwanyana xa zizonke. Ndifumene u-3 phaa, u-17 xa mdivayida ku-51 ufumana u-3. Sifumana iityipu eziyi-15 xa uzitimesa ku-5. 3 times 5 is 15.